Nataka pombe, nataka kulewa. Nataka pombe pombe, nataka kulewa.
Hey,
ayo yo.
It's the kids, baby. It's the kids, baby.